Amma rere ni baba for me.
Amma rere.
Olu amma la la ro for me.
Amma gidi.
Amma rere ni baba for me.
Amma rere.
Mufika bakala ni ye.
Amma gidi.
All right. The Lord has done it. And it's marvelous in us. Hallelujah.
Oh, let me shine some.